abokin baban yiro mahaifin nera sarkin waka gashi nan a gaban ka wasa shi yanda kake so mai makogoran zinare
naira uwar kowa ko mara hankali ya santa joga mahaifin naira ya je gabas yara
Santa Joga, mahaifin naira ya je gabas yara.